Glory team again in Bohumu Zaricon. Mbeko na vyumva
Hallelujah
Mna dusinga irumva
Hallelujah
Mna igishimo Yeah Amen Ugifisi mwemu zabazima Tangishimwe rivuye kumutima Shima akiri mani ganze muawe mutima hakuna mungu kama wewe kuvubu niso wawe ijambo riva muri wewe nijingomezi nawe yatanzu mwana wayo kandari kinege kugira dukize abaunga kumusaraba bivuge mbeko na vyumva Mana dusinga irumva Mana igishimo
Nakutuye mami jewa mbonu seruka Alfa na omega masheta na gahunga
Hallelujah, hallelujah, hallelujah Uruwea oe mesia
Niya hindu tuwa duki jiji farawu Niwenuwa kidufasha tuetu kiriho Jesus love is very wonderful In the morning jewa manu vanikul Damu shimu mukama Yanabari uuzima Rekanda irate na chondibu Ihembe ni mani dukunda hukole kandirimu
Kuna mungu kama wewe kububu nisu wawe Ijambo riva muri wewe nijingomezi nawe Yatanzu mwana wayo kandari kinege Kugira dukize abaunga kumusaraba Bivuge mbeko na vyumva
Hallelujah
Mana dusenga irumva Mana igishimo Yeah
Amen
Bivuge mbeko na vyumva
Hallelujah
Mana dusenga irumva Mana igishimo
Master Lord, Pretty Brown, Chase of Boy, yes, yes.